Turunamye imbere yawe Mana, turagushima kuri hano, turagushima kuri kurakora, turagushima n'ubizugira ubandanye ukora muri twebwe. Mu izina rya Yesu twongeye gufatamo ubushobozi bw'umwiza muri kino kibanza, inkomezi z'Imana no muri zisozera zifite umwanya muto ugaragaremo mu izina rya Yesu. Amen. Mugore w'ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abahezagire. Turashimiye Imana kandi turanezerewe kuri uyu munsi ugira ko turi ku musozi w'Imana. Tugomba dubandanye n'ijambo ry'Imana kubw'umwanya. Tugomba kuvugana amajambo make. Nijoro naremeye yuko abipfuze inyigisho twari tugizemo iminsi twiga. Ndega yavuga ngo iki? Muracyayibuka subiramo twumve bakobwa n'abadame. Abagabo n'imisore ngo iki? Twese ishengero ngo iki? Hano tugira dushishikare n'inyigisho. Uyu munsi gute ba Danieli bashoboye guhakana ibikorwa by'umwiza? Gute ba Danieli na Shadraka na Meshaki na Abedenego bashoboye guhangara bakavuga ngo oya, ntitujya ibyo byaterekereje ibigirwamana? Gute Shadraka na Meshaki na Abedenego bahagaze imbere y'umwami yagomba ngo basenge ibigirwamana bagahagarara itanure ry'umuriro ariko riraka, baravuga ngo ntidushobora gusenga Imana twebwe tuzi Imana imwe, ni Imana yo mu ijuru, ya Mana ya Sarugi Karumeli, Imana ya Eliya, Imana yo kumugara, Imana ya Bera? Barahagarara bavuga ngo oya, ntidushobora gusenga ijoro ry'Imana. Hanyuma na Danieli nawe igihe cy'umwami Dariyo ashinzwe ngo asenge umwami, Danieli aravuga ngo sinsenga umwami, aravuga ngo oya, aba bantu bari bafite ibanga ijyahe. Nibyo ngira nsozerereko, bari bafite ibanga ijyahe. Ngo masubire nifashishe wa murongo wo muri Danieli 6:10, ariko ndaza kuvuga ayandi majambo muri uyu mwanya muto wo gusozera. Tuce dusenga Imana 6:10 avuga ngo 6:10 avuga ngo maze Danieli 6:10 avuga ngo maze Danieli amenye ko icyo cyandiko cyasinywe ko ajiwe kandi amadirishya y'inzu iwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gupfukama 3:3 ku munsi asenga Imana iwe ikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. Amen. Nagira mvuge amabanga 3 Danieli na bagenzi we bari bafise. Aya mabanga niyo nagomba mu mutima nifuriza ishengero ry'Imana twese, kugira ngo dushobore guhagarara imbere y'ubushobozi bw'umwiza. Abo twari kumwe twabuze umwanya wo kwiga ibanga rya Babuloni, ibanga ni n'uburyo bw'umugararizi isi iri kwiragararizi Imana byeruye, iri kwiragararizi Imana n'iyo wacyayo. Ariko ishengero ry'Imana ugwaruka n'abakozi b'Imana twavuze ngo nahisi yogomba guhaguruka ngo itwemeze ibinyuranye n'ubugome bw'Imana, itwemeze imigambi idahesha icyubahiro Imana. Twaravuze twese turatura mbere turabisinyira turabisengera, twavuze ngo nahisi yogomba kwiduza ngo yireshe n'Imana. Twiteguye kuvuga ngo ikigashengero bari biganza twongere tuvyature nk'abasenga kandi tubwire Imana ibidushoboze, turabikeneye. Twavuze guhigashengero n'abakozi b'Imana oya, mu izina rya Yesu Imana ibiguhe, Imana ibidushoboze, Imana itugende. Nagira rero mu gusoza yavuga amabanga 3. Ibi ntibikwiye kwivyo mu rusengero gusa, ibi bikwiye n'igihe uri mu kazi, uri muri biro yawe, uri mu isoko, uri mu itongo, uri mu nzu, uri mu ishure, uri ahantu hose ukabandanya uvuga ngo oya, ukabandanya uvuga ngo oya kwigwa cyose cy'umwiza. Ijambo rya mbere twabuze umwanya wo kurivuga ko aba bahungu bari buzuye mpemu yera, bari buzuye mwemu yera. Muri Danieli 5:11 umwami kazi abonye Belushaza ananiwe no gusobanura inzu ibyanditse ku ruhome muri Daniyeli gatanu amaze kubona yamunaniye yaciye avuga ati mwami nacuhagari ku mutima haleluya hano mu gihugu wawe harimo abantu barimo impwemu yo hejuru harimo abantu barimo impwemu yo gusobanura ibisobanye oh Burundi burakeneye abantu barimo impwemu yo hejuru impwemu y'Imana impwemu tugendana nagira nifuriza umuntu wese ari hano Imana imwuzuze impwemu yayo haleluya Yesu adufashe mu minsi yezi Imana yarambariye ngo ubwire abantu ko muri ibi bihe abantu bari mu ishenge batunduye mugera bagiye kunanirwa bagiye gutsindwa ariko uyu munsi muri zisoza zigikorane nagira ndakwifurize mwemu yera mwemu yera mujana mwemu yera mujana haleluya atari mwemu waha mu rusengero gusa no hanze y'urusengero haleluya mwemu yera ujane n'abantu mwemu yera ugendane natwe mwemu yera turongore mwemu yera tuganze ibanga rya kabiri nitusomye muri Daniyeli gatandatu barasenga iri jambo naragira ubuntu ndagiga ko cyane ndara muri bibiliya y'igiheburayo iryo jambo mu ntega amatwi iryo jambo gusenga risangiye itsitso n'ijambo ryitwa umugisha iyo umuntu asenga n'umunyamugisha nagira asobanurishe ngo gusenga atari ngabire gusenga n'ubuzima gusenga n'ubuzima wowe naje nkeneye gusenga nongere ko ngo umuntu adasenga arisema umuntu adasenga ayitegurira gupfa umuntu adasenga abadayimoni bazomujya umuntu adasenga azotsindwa ariko umuntu asenga imana izomuha intsinzi imana izomuha umugisha imana izomugira neza ndabifurije gusenga ndabifurije gusenga nagira nifurije umuntu wese agenda agira programu yo gusenga atari igihe bigoye gusa umwanya wose dusenge naho ari bigoye naho ari biriko birakugwanya naho ari biriko birakurusha naho ari intambara nyinshi ndifurije ishengero ry'Imana gusenga gusenga Yesu Kristo mu gutangura ibikorwa byiwe yarasenze mu kubisoza mbere yuko ajya ku musaraba yarasenze nagira ndakwifurize gusenga abapfane kote bavutse mu masengesho i Yerusalemu bariko barasenga i Los Angeles bariko barasenga no ku mugara wa misioneri barasenga ni Stockholm muri Sweden wa misioneri bacu baje bakuga gusenga ndifurije ishengero rya pfane kote gusenga haleluya ndifurije umuntu wese gusenga gusenga bangaye bobwira imana ngo imana duhe gusenga gusenga gore ibiganza gusenga mana duhe gusenga mana duhe gusenga mana duhe gusenga 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 imana ibahe umugisha gusenga 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 Daniyeli ngo yakomeje gusenga ko yarabimenyereye imana ibamenyereze umuntu amenyere gusenga haleluya gusenga amafaragaraga nakomere mu izina rya Yesu nushobora guhangana n'ababarozi udasenga nushobora guhangana n'imwemu mudasenga ndabifurije gusenga gusenga kuri mwe ibintu byinshi gusenga ibanga rya gatatu ngira nsozerere ko ri muri Daniyeli 9 ku murongo wa kabiri ibindi byinshi biri ngaha barasoma ijambo ry'Imana barasoma ijambo ry'Imana barasoma ijambo ry'Imana nagomba ndafurize ngo nkuko missionnaire atubariye ijambo rya Kristo abantu baza kugusoma ijambo ry'Imana ari byo pastor n'abavuga butumwa ariko nagira ndabifurize ngo umukristo wese agwaguhagara agashobora kuvuga nka Daniel agahakana ibibi akavuga ngo oya nagwita ijambo ry'Imana muri Mwakose gato 16 bavuga ngo ijambo rya Kristo libe muri mwebwe rigwiriye cyane. Yesu Imana imubwira mu gice cy'ambere ku murongo w'8 iramubwira ngo uyu munsi gitabo cy'ibyagezwe utawamubirimbura ijoro n'umurango niho ibyawe bizogenda neza. Yesu Kristo mu mageragezwa Luka 4 na Matayo 4 igihe cyose yavuga ngo handitswe ngo Izaburi 119 umurango wa 11 ivuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo niwe wucumurako. Umugabo yitwa Ezira c'est un grand homme de science ndiko ndavugana n'abavyumva yari umuntu w'umusiyantifika akomeye mugabo ngo yari yarinamuye mu mutima kwiga ijambo ry'Imana ngo no kuryigisha ngo no kurigendera. Turakeneye ugwaruka, turakeneye abagabo, turakeneye abagore bagendana ijambo ry'Imana, bagendana ijambo ry'Imana. Akayisa kisi katwereka ko abantu igihe bahindukira ijambo ry'Imana igihe bise cya revolution industrielle mu kicyiciro cya 18 cyabayeho kubera abantu bahindukiriye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kayise kisi karatwereka icyo ryakoze. Ibihugu bikomeye nka Amerika n'Ubwongereza byabayeho naho biriko birasubira inyuma byashitse ku byo byashitseko kubera ijambo ry'Imana. Bene Data, ijambo rya Kristo ni mwembwe rigwiriye, ijambo rigwiriye muri mwembwe, ijambo, haleluya, iryo jambo nimwarikoresha muzokecekesha abadayimoni, iryo jambo nimwarikoresha rizobatungisha mu mwemu. Ribashoboze kuvuga ngo iki gashengero, kuvuga ngo iki, bangahe twifuza kuzokwama tuvuga ngo oya ku bikorwa by'umwiza, oya nagomba twongere tuvyature mu gusohozera. Mbega twemere Imana ngo iki imbere y'ibikorwa by'umwiza tugiye kuvuga ngo iki? Mwami Yesu itegereze ibi biganza, turemeye guhangana n'umwiza twatira aya mabanga mu izina ryawe gera Yesu. Amen.